Ko kore ke hufanga ngai whakatapu ko tō peo kwa awhakat pe he whare whamawhorariani, ka tā ke ulau atu tohitari me eikpare mia tō ngā Honourable Samuela Aglis Pohiva. Tāri ke ngahi mga tuunga ne tuku mai e sea o e wharearea o tō ngā, ai ana e wete ki ai e wharearea o tō ngā. I ne au mai ke wike kua o si, na e lelelele i pe a e wharearea, pe na i kai hawhakaha e sea o e wharearea o i ai ha ne tai whee maarie pe hohaa, pe te ne tau mua ke ne o atu hawhare i ke ne awhio ke weteki ai wharearea o tonga. Na i kai ke tālanga i e wharearea haka weinga peheni, koi whakaukau toko taha pe e nia ai sea o e wharearea. Koi konga lahi o ngahi mga tuunga na i whakotuu he sea o e wharearea ke ne awhio ke weteki a ke wharearea o tonga, na i o stālanga ia i he wharearea iha pāloti whakahāloto ke tuku hifuai a eik paremia me he lakanga koe paremia o tonga i Februari o e taoni, pe mwe tari a pure anga ki he whotu tūtun whika tolu o e wanoa taha fitu i sune o e taoni ai pe. Whika uraki, mawhai o ene awhio ke whakamoni huawha ki he lao. Ko e taiwhi e maari e mo e hoha ana e mga tūngai ai whakotu he sea ai wharearea ke weteki ai pure anga koe ni, na e tawhi kotoa mai ia me he pure anga kua o si. Na e whatonga ea i he pure anga o tui wakano ai ngahi tō nou nou o ngahi ririu whakakoni stu tone na e whakahoko i he wanoa hongo furu. Na nau o mai ea i e matau tau me Pitania i he malae o e lao whakakoni stu tone ke ne wakai i ai ngahi tō nou nou koe ia. Nā ne wakai i lewa e ngā he kupu whikau aki mo e whaunga o e whakataha toko ni, ngā he tuunga o Eiki Sensela pe koe Lord Chancellor. A ten teniare, kau Eiki Lao pe koe Law Lords, pe mo e tare kita o e ngā he talatala aki hia ai pure anga pe koe Director of Public Prosecutions, mo e whatongia o e penolo ke ngā he whanofo mo e tūtuo ni whakamau anga pe koe Judicial Appointments and Disciplinary Panel. Koe ola o ngāwe ko ia, ne whakwai ha ngāhi lā whakaanganga ke whakatontonu ai konis tūtone, mo e ngāhi lā whakaanganga whelā vei. Aia na tari he wharearea, pe whakahūke ne awhio ka okte eki ke whakamoni huawha ki ai. I hene pe he, o maho inga ke mea i he kakai e whonua, koe ngāhi whakatūtū ke whakatontonu ai konis tūtone, o ku ikai koha mea pe ai pure anga lolotonga, kana e kamata ia me i he pure anga o tui wakano. O ku whakahuhuu e sea o e wharearea, o ku whenga e kabineti ke whaao whakamālohi e mawhai o ene awhio ke whakamoni huawha ki he lao. O ku atā whakalao ke he pure anga pē koha whakafufonga wharearea, ke ne whakotuha lao whakaanganga ke wharearea, i ha whakahinga kaweinga o ku nepehe o ku mātuaku mahu inga ke helelei whakalukfua. Pea koe whatongia ia o e wharearea ke nau wakawakai e ngahi lā whakaanganga ko ia o mga tūnga i hanau tūtuuni. Ne ongo hano tari e wharearea ha lā whakaanganga ka kohono awhanga tuku o ki hene awhiope. Fika ua, hala loto api e pure anga i he mawhai o ene awhio i he kuptolu hiwa o e konis tūtone fika ua ki pe mwe ngahi tari te. Ok toi whakahuhu he sea o wharearea, ok whinga e kabineti ke hala loto api i he mawhai o ene awhio i he kuptolu hiwa o konis tūtone whikau aki mo e ngahi tarite. I he ngahi whanua whatemo karate una me mipa i he komniweri, ko e mawhai ke ngahi ngau e whikau aki pe mo e ngahi wā whakapure anga, ko e tahaia o ngahi te whtoi whatongia whakapure anga ai pale mea mo e kabineti. Ok kawai e mawhai ke areai, whakamooni, pe whakamooni tuku pā aia koe ratify, ki a tarite, pe area pau whakawaha pure anga. Whatatau ke wharei ai a ten teniare re reo i a urako si ulai o i wanoa tahani mā, aia nai whakahū ke ofisi o paremia whekau aki pe mwe konwesio ki hono whakangata ai ngāhi whakawhi ātungia i kotoa whekau aki pe mwe totonu e kakai whiwhine pe koe sidoa, nā ne pehe ai. O i kai ke whakaha he kuptolu hiwa o konis tūtone, kuo pau ke tari he ene awhio, pē koe tui i he whakataha toko ni. A ngahi tarite pe area pau whakawaha pure anga kotoa e whakamooni, tari, pe whakamooni tuku pā ki ai ai pure anga. Nai pehe e he aten seniare leo leo, Koe kabineti ka mawhai maalunga tahaia i ngahi ngāwe whakawaha apureanga mo whakadiplomētika tuku kehe ahano whakanofo o e kau whakafonga o eni afio ki ngahi whanua muri. Ka neongo ia, o te ek whakamoni tuku pāpe ratify a tongani ki ngahi tarite pe alea pau whakawaha apureanga ko ia koe CEDAW pe amoe PISA Plus. Koe PISA Plus na e taluhono alea i he ngahi whanua o Pasifiki ka wai a tongani me he tau wafe mātolu. I kamata whakahoko whatongia e pureanga lorotonga, na ni hoko atu hono alea i o PISA Plus. Neongo na e whakamooni e pureanga ki he PISA Plus, ka auk te eki ke whakamooni tuku pā pe ratify ki ai. Koe taha pe eni o ha whakaukau lelei o kutui e pureanga ki he lelei whakalukfua. Fika tolu, la whakatonton ki hono whakanofo o e komisiona polisi. Koe pehe koia e hesea o wharearea o kweinga ai kabineti ke whaalute kotoa ai mawhai o eni afio i he kabineti o tae mooni. O kwhakatata a keni ai whakotu watu ai kabineti ke omi ahono whakanofo o ompat meni me i he tui i he whakatata tokoni ki hesea o wharearea i he loto ki ai ai wharearea. O kumakatounga e whotu e kabineti ke omai e mawhai ki hono whotu o e komisiona polisi i he ngahi palopalema o e wāwhi ngāwe aki ai komisiona pe amoe minister polisi, koe uhi o kui kai ke tariui ai komisiona polisi ki he eik minister polisi mo e kabineti. Koe lā whanganga ke whatontonu hono whanofo o e komisiona polisi o te eki ke tālanga i wharearea. Ka okto o hala mai ia he sea o wharearea, koe taha o ngāhi makatounga hala ke weteki ai ai wharearea. Fika whā, whaka ilo whaka wharearea o Eduate Lavulavu. Ko hono whaka ilo whaka wharearea o Eduate Lavulavu, na e fōupe he fōunga ngā au e wharearea, aia na e tālanga i pia hikini mai he kaume mipa o wharearea. Na e kau ai kaweingani i he taha o ngāhi kaweinga, na e os tālanga i he pāloti whakahāloto, ke tuku hifo a eik paremia me ihe lakanga koe paremia o tonga i whepoeri o tau ni. Ko hono to e hake o e kaweinga ko e ni, o hange ia hano to e whakamau i tua ua a eik paremia mo e kabineti i he mea tatau. Fika nima, kanseri he pure anga hano whakahoko mai ki tongani a Sport Pasifiki wanoa taha hiwa. Koe kaweinga ini na e tālanga i he fotu tūtu ni fika tolo e wanoa tāwhitu i sune o tau ni, pēr na e tari he wharearea a e tari ai pure anga. Ka pau o kui kai ke whia maeri e kiai ai sea o wharearea, pēr ka mea whakawhitu i tui pe ia a ana. O kui iai ai tūtu uni ai wharearea o pehe, ka ngahi kaweinga ko os tūtu uni, o kui kai te ngofua ke te tālanga i. Ko hono toi fotu mai koini he sea o wharearea ai kaweinga ni. O taumu ai ke tuku hifo ai ngai a kabineti pe a mui wharearea. O kuhala pe a tae whiu ngai a ki hasea o wharearea ke ne tae mahi noi ai tūtūni ai whare. Fika ahono, lao ki he inasu a pure anga i he whetong paanga muri wanoa tahanima, Foreign Exchange Levy Act wanoa tahanima. Whatatau ki he whare i whakalao na e mau he kabineti me he atense niare leo leo o, o whakalao pe ahano tānaki o inasoka pureanga i whetong paanga muri pe koe levi. Hiri ahano kanseri he pureanga ahano whahako mai ai sporti ki tonga ni, na e whakahua atuai ki wharearea ai lao whakaanganga ke whakatontonu ai lao ke he inasoka pureanga i whetong paanga muri wanoa tahani mā. Ke kei hokohoko atuai pe ahano tānaki o paanga ke tokoni ki hono teu i mohono whakalakalaka o sporti i tonga ni. Koe lao whakanganga koe ni o lorotonga i he wharearea o tonga. Fika whitu, tuunga whu ki hono to'o o e tukuhau i he paanga haumai pea moe kola ai kau minister. Koe tuunga whu ki hono to'o o e tukuhau i he paanga haumai pe koe income tax, ko hono toki liri wen talu me he ta ua noa mā walu. O ki kai hawhelawe i ai tuunga tukuhau whu koe ni pea moe whakalerei wāhenga kola o hou eik minister. I he wāwhi mawalu, koe paanga hūmai o wala totong tukuhau, koe paanga e noa ki paanga e fituwhi whāngi au, koe totong tukuhau koe peseti e noa. Koe paanga e fituwhi whāngi au mātaha ki paanga e tolumano, koe totong tukuhau koe peseti e hongofulu, pea koe paanga e tolumano mātaha pe lakahake ai, koe totong tukuhau koe peseti e wanoa. I he wanoa taha fitu koe paanga hūmai o wala totong tukuhau, koe paanga e noa ki he paanga e taha mano, koe totong tukuhau koe peseti e noa. Koe paanga e tāmano mā taha ke paanga e tolu mano, koe ta tong tuku hau koe pese ti hongo fulu. Koe paanga e tolu mano mā taha ke paanga e ono mano, koe ta tong tuku hau koe pese ti e wanoa, pe koe paanga e ono mano mā taha pe laka hake ai, koe ta tong tuku hau koe pese ti e wanima. Na itali he kabineti e au whaa a kosi wanoa taha fitu, a e whakalelei wāhenga whakatao pe se te nima ki he wāhenga o hau ek minister o kamata me he aho uraka si ulai wanoa taha fitu. Ko hono tok fua ki e ni ha whakalelei wāhenga ma e hau ek minister o kabineti talu me i novema o wanoa taha whaa. I he waf mā nima, na e fua kia i he kaungau e whakapure a ngā ha hiki wāhenga pe se ti e ono noa, fitu noa, walu noa. Na e toi muimui a toi mo e nau whakalerei wāhenga kola pe seti e hongo fulu i he wāwhi māhiwā. Na e toi whakalerei wāhenga pe seti e ono i he wanoa taha whaa, pe mo e toi hiki whakalerei wāhenga kola pe seti e nima he wanoa taha nima. Na e tūtūne kabineti ke whakatatari pe a hau ik minister oi kabineti. Pe a koe osie ni tau e ua mi iai, koe tok whakahau koe ni ha whakalerei wāhenga ki he wāhenga oi hau ik minister o kamata pe me a hauraka si ulai wano taha fitu. Ko hono whakahoa e he sea oi whare area ai wāhenga oi hau ik minister, kaungau e whapure anga, pa me kaungau e he sektoa tau taha, o i kai hano makatunga lerei. Koe manu ia kola o fua kia ma e toko taha ngā au e whapure anga kotoa pe. O mahu inga foki ki whakatoa ngai, koe hau ik minister o whakatau whāpe ai nau whakahoko whatongia, pea e makatunga ha nau toi hoko atu i he lerei pe kowi o e nau whakahoko whatongia. Whamā opo opo, i hono awhanga tuku o tā langani, koe ngahi matuunga na iwete ki ai ai wharearea o tonga, na e os tā langa i pia tari he wharearea ai ngahi tari ai pure anga. Koe ngahi kawe ingani, na e osi laurea lahi ki ai i he ngahi hawhanga kehekehe i he whonuani pia mo tō pure anga. Na e toi toko mai pe he sea o wharearea ai ngahi kawe ingani, ke whamau i tō lahi aki ai pure anga mo vete ki aki ai wharearea o tonga. I he taimi si i koeni o e whakahoko whatongia ai pure anga lolotonga, kua toi whakalakalaka ange ai ngahi sektoa tak mamata, tautai, ngowe, ako, moe mo ui lelei ai kakai. Ou toi lelei ange ai tuunga whakaekonomika, pa moe tuunga malu o e whonua. Ou whakatatau ai whare i tai whakapotpoto ai sea o e whare alea ki hano ngawe hala aki o e whonga whakalao, i hene ngawe aki a hono lakanga koe sea o i whare area o tonga ki hane tau mua a whakapolitikare.